njye numva gusa mu baturanyi hari abaribwa ngo bashaka gufasha interahamwe cyangwa iki gutera u Rwanda nibyo navuze hariya uwampa ngo babigere vuba nkwereke ko rwose ndaribwa marantegereje ngo ariko bamwe bashaka no kubikora ubundi barabizi bazi ko bitazabahira
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yinjiye mu gacerere nyuma y'uko abarundi batangiye kumwamagana n'amakuru ahambaye cyane arabana n'umutekano uri kuvugwa mu karere aho ibintu bitoroshye na gatoya Perezida Evariste Ndayishimiye akaba yaramaze kwifatanya n'imirwi yitwaje ibigwanisho kandi ikora iterabwoba mu karere byose nyine bikaba biriko biratuma abarundi isinzi bamwamagana bakavuga ko igihe kigeze kugira ngo akurwe ku butegetsi kuko yarahejeje guta igihugu mu manga kandi n'ubu araba ndanya guhemukira igihugu aho yamaze gutanga amategeko akomeye cyane ku basoda bariko baranga kujya kurwana muri Kongo aho yavuze ko umusoda wese uzajya wanga kujya kurwana muri Kongo azajya ahita yicwa ibyo bibaye mu gihe atigeze amenyesha inama nshingamateka na nkenguza amateka ko abasoda b'u Burundi bagiye kurwana muri Kongo ariko benshi mu Barundi bakavuga ko izi ntambara ziriko zirabera ku butaka bwa Kongo atanico zimariye umurundi numwe akore mpamvu benshi mu Barundi basaba ko Perezida Evariste Ndayishimiye igihe cyari kigeze kugira ngo afatwe apfungwe amaze abazwe ku mabi menshi amaze gukorera Abarundi tumaze iminsi tubereka ibiriko birabera mu gihugu cy'u Burundi bijanye n'umutekano kandi bakaba ariko barakora bishoboka byose kugira ngo bahungubanye umutekano u Rwanda ku munsi w'ejo karababwiye ko interahamwe zibarizwa mu rwa FDL zamaze gushika ku butaka bw'u Burundi aho zahise zinjira mu ishamba kama rya Kibira zikaba ziriko zirifatanya n'ingabo z'u Burundi aho benshi bavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye yo bagiye gukora igisoda gihuriweho akaba ari igisoda kizaba kivanze n'interahamwe zibarizwa mu rwa FDL zasize zikoze aho nyabwoko mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 1994 aho nyabwoko ryakorewe Abatutsi none ubu ngubu ikintu gitangaje kandi giteye ubwoba abaturiye ishamba rya Kibira bazindutse bumva amasasu menshi ndetse n'imbunda ziremereye bakikeka ko habari ko arabamo intambara ikomeye cyane aho benshi mu Burundi bavuga ko RDF igisoda cy'u Rwanda gishobora kuba cyageze mu ishamba cya Kibira aho cyagiye guhangana na Perezida Evariste Ndayishimiye uriko rifatanya n'interahamwe murazi neza ko abategetsi bo mu Rwanda bakunze kuvuga ko igihugu cyabo ari gito ko batagikoreramo intambara akaba ariyo mpamvu benshi mu Burundi bariko barikeka ko RDF igisoda cy'u Rwanda cyaba cyamaze gushika mu ishamba rya Kibira tubibutse ko iryo shamba rya Kibira rifatanye n'ishamba rya Nyungwe ishamba ribarizwa mu Rwanda benshi nyine bakavuga ko ibi bintu biriko birabera mu ishamba rya Kibira biteye ubwoba kandi bishobora gutuma abasoda b'u Burundi bagumya gupfa ku bwinshi benshi bagahanura Perezida Evariste Ndayishimiye kuvavanura n'uwo mutwe w'iterabwoba umutwe wasize uhekuye u Rwanda kandi benshi bakabona ko Perezida w'igihugu cy'u Rwanda General Paul Kagame atazigera yihanganira umuntu wese wifatanya n'abasize bahekuye u Rwanda akaba ariyo mpamvu benshi bikeka ko amasase yazindutse yumvikana mu ishamba rya Kibira araya RDF yaje kwihorera ku basoda b'u Burundi bariko barashaka kwivanga n'interahamwe zakoze genocide mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 1994 genocide yakorewe Abatutsi ibi bintu biriko birakorwa na Perezida Evariste Ndayishimiye birababaje kandi birateye ubwoba aho Perezida Evariste Ndayishimiye yamaze kwifatanya n'imitwe y'iterabwoba kandi akaba ariko arakora genocide mu burasirazuba bwa Congo murazi neza nyine ko abasoda b'u Burundi bariko barifatanya n'imitwe yitwaje ibigwanisho harimo FDLR bakaba kubarica abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda b'abatutsi bakaba ariko baricwa ku bwinshi ariko benshi barundi bakaba ariko baravuga ko intambara Perezida Evariste Ndayishimiye yishoyemo ishobora kurangira isambuye igihugu cy'u Burundi kandi nawe agafatirwa ibihano ku rugero rutarigera rubaho kubera ko nyine ari kwifatanya n'imitwe y'inkorabara n'imitwe yasize ihokuye u Rwanda kandi n'ubundi ingabo ze zikaba ziriko zirica abatutsi mu burasirazuba bwa Congo ariko akaba haramenyekanye umugambi ugayitse kandi uteye isoni ufitwe nabo bategetsi babiri ari we perezida w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye batazira Neva ndetse na perezida w'igihugu cya Congo Antoine Felix Tshisekedi aho bafise umugambi wo kurimbura abatutsi tsi hose aho bazahera mu burasirazuba bwa Congo bagasozereza mu Rwanda babanje guhindura ubutegetsi buri mu Rwanda nk'uko perezida w'igihugu cy'u Burundi yabivuze akavuga ko bashaka guhindura ubutegetsi bubi buri mu Rwanda aho yavuze nyine ko agiye kwifatanya n'urubyiruko urwaruka rwo mu Rwanda kugira ngo bakureho ubutegetsi bubi ariko icyo gihe urwaruka yavugaga nta rundi ni interahamwe ni FDLR yasize ihekuye urwanda mwanabibonye kuko yamaze kwinjiza interahamwe nyinshi mu gisoda ciwe bose bakaba ariko barashikira mu ishamba kama rya kibira aho bariko barakora imyitozo ikomeye cyane bafatikanije n'ingabo ziwe bakabitegura gutera igihugu cy'u Rwanda murazi neza ko tumaze iminsi tubaha makuru yerekana ingene ku mipaka y'u Burundi n'u Rwanda bimeze aho ingabo z'u Burundi ziriko zirarundwa ku mupaka ku bwinshi ndetse bafise ibigwanisho bikomakomeye kandi abajyanwa ku mupaka ihuza u Burundi n'u Rwanda bakaba biganjemo abasoda bamenyereye intambara byose nyine bikaba biriko birakorwa mu ntumbero yo gutera igihugu cy'u Rwanda kuko perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko azabona amahoro ari uko amaze gutera u Rwanda akaba ariko arabwira abajenerali ko impamvu ashaka gutera u Rwanda ari uko ashaka kuzana abagerageje gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015 barongowe na General Godefroid Niyombare umujenerali uhambaye cyane kandi utinyitse mu Burundi ariko benshi bakavuga ko ibi bintu perezida Evariste Ndayishimiye ari kuvuga ko bidafise ifatiro kuko abagerageje gutembagaza ubutegetsi bari mu bihugu bitandukanye harimo igihugu cya Tanzania igihugu cy'u Rwanda igihugu cya Amerika igihugu ibihugu by'Uburayi ndetse n'ahandi henshi hatandukanye ku isi ariko ikitangaje kinateye ubwoba nuko perezida Evariste Ndayishimiye yujinduka igihugu cy'u Rwanda gusa ariko bikaba bifise ikintu gikomeye binyegeje kuko amakuru ariko aradushikira aravuga ko perezida Evariste Ndayishimiye ashaka kwibasira abo mu bwoko bw'abatutsi yaba abari ku butaka bw'u Burundi yaba abari muri Congo yaba abari mu Rwanda ariko akabona ko atabigeraho atabanje gukuraho ubutegetsi bwa Kigali ariko benshi bakavuga ko ari inzozi kuko abanyarwanda baramaze gusobanukirwa kandi barazi neza aho General Paul Kagame yakuye igihugu barazi neza aho igihugu kigeze kandi barazi neza gukunda igihugu icyaricyo akaba ariyo mpamvu perezida Evariste Ndayishimiye intambara ashaka gutanguza ku Rwanda ishobora guhera iwe akaba naho irangirira nk'uko nyakubahwa umukuru w'igihugu cy'u Rwanda General Paul Kagame aherutse kubitangaza mu nama y'umushyikirano aho yavuze ko umuntu wese uzagerageza kurenga imbibi z'igihugu ciwe azahura n'akaga gakomeye cyane aho yaremesheje abanyagihugu biwe akababwira ko bagomba kuryama bagasinzira ikibazo cy'umutekano bakakimuharira kandi akababwira ko umuntu wese uzashoza intambara ku Rwanda wese iyo ntambara izatangurira iwe akaba ari naho iherera kandi ko ikiguzi cyose iyo ntambara izarwara kizishurwa n'abazaba basotoye Rwanda ibyo nyine bikaba bije nyuma yaho perezida w'igihugu cya Congo nawe mu gihe yarariko ariyamamaza yavuze ko agiye gutera Rwanda agafata Kigali mu gihe gito aho yerekanye neza ko afise ubushobozi bwo kuba arigoma akarasa Kigali ariko igitangaje kinerekana ko perezida Evariste Ndayishimiye ibyo ariko arakora atabizi kandi ko yahenzwe ku rugero rutarigera rubaho nuko umukuru w'igihugu cya Congo Antoine Felix Tshisekedi yaba ariko aragirana ibiganiro mu ibanga na perezida w'igihugu cy'u Rwanda aho nyine baba bashaka ko ibintu bigenda neza kandi benshi bakanabona ko perezida Evariste Ndayishimiye yaguye mu mutego ukomeye cyane kuko biratangaje kubona igihugu cy'u Burundi cyarahisemo kugara imbibi zose bahana n'u Rwanda mu gihe igihugu gifitaniye amatate n'igihugu cy'u Rwanda ku rugero rukomeye cyane cya Congo kitarigera gifata ingingo yo kugara imipaka benshi bakavuga ko perezida Evariste Ndayishimiye yisanze yituye mu mutego ukomeye cyane kandi adashobora kwikuramo benshi nyine bakavuga ko perezida Evariste Ndayishimiye apfa guhuruduka agafata ingingo atiyumviriye none ubu ngubu ikiriko kirashavuza abarundi gusumbaho nuko yatanze n'itegeko ry'uko umusoda wese uzajya wanga kujya kurwana muri Congo wese azajya ahita yicwa ibyo bibaye mu gihe abasoda barungikwa muri Congo 80% higanjemo abahoze mu gisoda cya cera XFAB ndetse n'abavuye mu gisoda mu muhari wa XFNL murazi nyine ko iyo mirwi yombi ibangamiwe ku rugero rutarigeraho mu gihugu cy'u Burundi benshi bakanavuga ko abenshi bijwe kandi bakanavuga ko intambara perezida Evariste Ndayishimiye ari gushoramo abasoda biwe ifise intumbero yo kugabanya abo basoda biganjemo abo mu bwoko bw'abatutsi Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yinjiye mu gacerere nyuma y'uko abarundi batangiye kumwamagana kubera ibikorwa bibi ariko arakorera igihugu cy'iwe ndetse n'akarere. Ishyirahamwe n'amahoro rigizwe n'abagore b'abarundi ryatangaje ko rihangayikishijwe n'abasirikare b'u Burundi boherezwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mirwano idafitiye inyungu u Burundi. Nibyatangajwe n'umuyobozi mukuru w'iri shirahamwe irya inamahoro Marie Louise baricako mu kiganiro yahaye radio RPA yavuze ko kuba leta y'u Burundi ikomeje kohereza ingabo z'igihugu mu ntambara muri Kongo boko bitabateye impungenge ko bo bibateye impungenge. Yagize ati ishyirahamwe rya inamahoro turarajwe ishinga n'ingingo u Burundi bwafashe kuja ko kohereza abasirikare mu ntambara muri Kongo mu gihe ahubwo bagafashe umwanya wo gukiza impande zihanganye mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Ntabwo dushaka kumenya ibyo M23 iri kurwanira ariko se turibaza inyungu leta y'u Burundi ifise muri iriya ntambara tukayibura ni iyihe nyungu koko bafise. Yakomeje agira ati umukuru w'igihugu cy'u Burundi yirengagije neza y'u Burundi ntiyaba umugabo uhuza abandi bagabo ahubwo nawe aba umurwanyi mu barimo kurwana. Twebwe tubona nta nyungu yajana abarundi kugwana muri Kongo. Ibyo turabyanze abasirikare b'u Burundi batahe bakorere igihugu cyabo cy'u Burundi. Uyu muyobozi w'ishyirahamwe rya inamahoro yamunavuze ko leta y'u Burundi itohereza gusa abasirikare ko ahubwo iri no kohereza imbonerakure ahagana mu kwezi kwa cyenda mu ntangiriro zako z'umwaka ushize wa 2023 nibwo ingabo z'u Burundi zatangiye kuvugwa mu mirwano M23 yahanganyemo na Wazalendo FDL na FARDC. Gusa leta y'u Burundi ibi irabihakana nubwo M23 imaze gufata benshi abatari bake bo mu ngabo z'u Burundi abandi benshi bakaba bamaze kuhasiga ubuzima harimo n'abagiye bavuga ko baburiwe irengero. Ibi byagarutsweho kandi n'ishyirahamwe rya Sefu Arusha riyobowe n'umurundi Jean Bosco Rwigemera aho irishyirahamwe ku munsi w'ejo hashize ryamaganye ryivuye inyuma perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye rinagaragaza ko Evariste Ndayishimiye azahabazwa ubwicanyi bukorerwa abasivile bo mu bwoko bw'abatutsi muri Kongo. Ku rundi ruhande radio RPA ku munsi w'ejo hashize kuwa kane tariki ya 8 kwezi kwa kabiri 2024 yatangaje ko leta y'u Burundi yashizeho igihano cy'urupfu ku musirikare wese uzajya wanga kuja kugwana muri Kongo. Leta y'u Burundi yashizeho igihano cy'urupfu ku musoda wese ndetse n'imbonerakure uzajya wanga kujya kurwana muri Kongo. Ibi bintu rwose bikaba biteye ubwoba kandi babaje kandi bikaba byerekana neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye adakunda u Burundi n'abarundi ahubwo we ariko arakunda kanote ariko aricira. Twaragiye tubabwira amakuru yacu ducisha kuri nombonesha kure ko umunsi ku munsi Perezida Evariste Ndayishimiye umusoda wese arungitse muri Kongo amuronkaho $5,000 by'amadolari. Ibyo nyine bikaba biriko biratuma abasoda b'abarundi bahahonera ku bwinshi benshi bakanemeza ko igisoda cy'u Burundi cyamaze gusambuka aho bavuga ko ibintu aho bigeze binagoye ko wabihagarika kuko Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'akandi karwi gatoya cyane karongoye igisoda cy'u Burundi bariko barakura inyungu nyinshi cyane mu bikorwa biriko birabera ku butaka bwa Kongo akaba ariyo mpamvu bigoye ko baheba iyi ntambara. Perezida Evariste Ndayishimiye kugira ngo agumye yironkere amafaranga akaba agiye no gutuma abasoda biwe bashirira mu Rwanda aho nyine avuga ko agiye gushoza intambara ku Rwanda aho nyine yamaze kwifatanya n'imirwe irwaje ibigwanisho irwanya leta ya Kigali aho nyine ari kwifatanya n'interahamwe zasize zihekuye u Rwanda akaba ariko araziha imyimenyerezo kandi bakaba ariko arabavanga n'igisoda ciwe. Ibiriko biratera impungenge zikomeye cyane kuko abarundi batari bake baravuga ko Kagame atazigira yihanganira ko umuturanyi wiwe yifatanya n'imirwi yasize ihekuye u Rwanda ahubwo ko azinjira akaza akabarwaniriza hamwe kandi ko bose atanumwe azasiga ndetse n'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye ukabutazasigara. Byose nyine bikaba biriko biravugwa mu gihe mu ishamba kama rya Kibira hazindutse humvikana amasase menshi n'imbunda ziremereye aho benshi bikeka ko nyine ingabo z'u Rwanda RDF zuba zamaze gushika mu ishamba kama rya Kibira kugira ngo bahangane n'ingabo z'u Burundi ndetse n'interahamwe zasize zihekuye u Rwanda nk'uko abarongoye igihugu cy'u Rwanda bakunze kuvuga ko ubutaka bw'u Rwanda ari buto ko batabukoreraho intambara byose nyine bikaza byerekana nyine ko perezida Evariste Ndayishimiye ari gukina n'umucanwa kandi ko ibyo ari gukina nabyo ashobora kuzasanga yongeye gusubira mu ishamba nk'uko n'ubundi nyine bashitse ku butegetsi bavuye mu ishamba n'ubundi benshi babona neza ko perezida Evariste Ndayishimiye azisanga mu ishamba kubera ukuntu amaze guhemukira Abarundi ndetse akaba ashaka no kwiteranya n'ibihugu bituranye n'amakuru tukibandanya kubatohoreza kuri nombonesha kure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi wece ubusabwa nta kindi no gukyona kuri sabone kugira ngo kudushizeho amakuru n'ibiganiro ujye ubu wa mbere mu gushikirwa nabyo ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.